Kalinyo si anaichopu ndani kule. Menda mpaka mwisho kule kwa TK Master. Pika dodoke jezo ndani kule. Magani wanakosa wachezaji wote. Yakubwa pamoja na mwenzake Sapong.
Wow, skill bora. TK Master.
Hey.